majuka oeroga Saina ume majuka gidwaro Narwa kumbe majuka gidwaro Narwa kumbe majuka gidwaro Mochweyo Hapenjo koso saina no dhichu Dale makalo tomo ke maloko Muka yudo nyako mapimu ga uma Onge mapimu ginyare ga peri Onge mapimu gisusira mbanya
Production.
Saida, where are you?
Thank you.
Maeda.